DJ. Hii alafu warembo tunasimama tu kidogo. Warembo tunasimama kidogo. Hey. Kidogo tu.
Don't mama toena. Tikwagen. Alimagen ye. Onine.
Numa kidogo, numa kidogo, numa kidogo.